Gates Foundation, Obed Walter Ridge Project gini, Glaxo Smith Klein gini. Dibendi maya mumi osirikal mamalo, okudua buwadu wach mar health ni. Nikech pesa ma...
Global Fund.
Global Fund binitiri ka.
Victor, kapok aduoko penjo ni nikech en penjo mapek, to we are willing gi goyo ne jadolo na madala mus makende. Kichingini jadolo gin kaka jonyuolwa. Jadolo na madala mano Reverend Kaliba Tito. Nyo wito uon gi. Mano jadolo mara... SK, St. Luke's Mogongo. Nyo wito uon gi. Mawuk Kakelo Dudi. Jadung Timothy Okelo mabende na wadgi Professor... enawadgi Professor Richard Otieno Muga.
Opole.
Mosaine jadolo. Kabiro e wachine Victor to aparo ni jo wete gausego wiye malach. To Victor sama ne Nyasaye odhi golo jo Israel kooro Musa mondo odhi ogol jo Israel e piny Misri. To nitiere honni manotim ma wasesomo mang'eny. To achiel kuom hono mogik mane omiyo Farao weyo jo Israel en sama Nyasaye ne ochwado jo Misri gi chwat mar tho. Yawuoyi motelo kata firstborn sons mar jo Misri tiende ni ng'at mora mora wuode maduong' ne tho to Nyasaye ne riek nikech noumulo nyaka od Farao dine firstborn gi tho athoya kata yawuoyi madongo gi tho athoya mag jo Misri mamoko to Farao ok dino yie ne jo Israel mondo wuogi koro gima timore e sekta mar thieth ka e en ni jok matho pok omulo od Farao kata od fareche ma Kenya ka. Chieng' matho nyalo mulo od Farao, to Farao biro yie mondo jo Israel odhi. Farao mantiere kae oting'o minister mantiere mochung'ne thieth, oting'o President William Ruto, oting'o jotend migepe, oting'o jodito te mantiere piny owachoni. Tiende ni gin sama tho ema dhi mbele gitimore to mana raia ma kawaida ema jogi tho e osiptende gi. Chieng' ma tho dine bed ni jogi dhi osiptende mag piny owacho gi kaeto ginenie pek ma ji nigodo. Ka ne ginyalo wito ng'atgi kata achiel Victor to gomo ni kawuono ruma ruma. To nikech giwinjo osiptende gi kaka gweno winjo aora. Nikech gigero osiptende gi to ok gidhiye. Mae ema miyo koro gomo makama dhi mbele kuom thuolo malach. Nikech kane ng'iyo ute mag fuambo kata lipode mosebet kawuok kaluwore gi suffering kata lit gi pek ma jotuo neno. Victor, en gima ok onego bed kata ni parliament pod ok oluongo debate mapek mar mapoya.
Special sitting.
Special sitting.
Nikech ne gina pano gicha gina
gikinyi. Nikech Victor, ere gima nyalo miyo parliament luong special sitting. Kichangini jodbura o winjo wa sani. Kenyatta National Hospital sani. Maina chil kumusiptende madongo pacho kai. KU, referral hospital. Teaching and referral hospital. Kichaki donjo Jaramogi. Kichaki di Moi teaching and referral. Sani ginono. Tomagi kuunde machalo gachirni. Osiptende nyakamane korugweng. Sani gimaja penyi duwa winjo. Kata pek majo penyi winjo. Jo penye mongeyo. Emomiyo kata ka kere go kore to lakteche bende goyo kore ng'ama inyore gini en japiny ma kamonyalo lokore odhi onge to Victor ing'eyo ni gini kwagoye mbaka tiduogi nwang'o ni sekta mar thieth pacho ka tuo kendo nyocho tuo kata mana ka lakteche pok odhi e gomo koro sekta mar thieth pacho ka tuo matue kane ng'iyo mana kaka nyarawila tuo mogik mosebet katimore ka kemsa. Onge ma yedhe to gimibadhi mogo tach kuno. E seche mane lakteche gi pok odhi e gomo, ne osiptende mag ji giwegi kendo thoth osiptende riembo jotuo motenore gokumba mar NHIF. Wira ni piny owacho pod ok ochwalo omenda ne osiptende gi kaluwore gi jotuo ma osebet ka ithiedho kata mana othiedhi e osiptende gi kuom thuolo mokalo. To ini neno ka samoro dayo moro, kata miyo moro, ma otenore ne okumba mare NHF. Nikech Victor mondi ikaw silingi 100 mondo mikete okumba mare NHF ni pile pile. Kaeto giko yudo ka omenda makama ok nyal konyi. Koro mi ni nyocha bed ni gini mulo ute faraogi. Kata mano kumba mare NHF ni dekoro tiyo kako bedo weno tiyo. Tineno ka seche mama gitimore to pinyo wacho no keto maino mathoth e wach mar. Yes. E kama koro gineno ka gidwa ni mondo gichoki omenda mathoth. Makmana ni inyuok ma jopinyo winjo to ok gideo. Mara riyo, lakteche tiyo tich mapek Kenya kae. Kendo wang'eyo. To bende laktar bende ok nyal dhi thiedho jatuo ka chunye wuono jor. Ochuoyo mana sindan mowinjore kech othiedho mana jatuo ka wuono wuon chunye oneno ka kor lwasi kata lwasi motiye en gima bende miye mor koneno tijeno kako time. Laktar samo dhi neno jatuo to laktar wuon nigi chunye lit. Samoro ode olor pod ok ochulo. Nyathinde ni dala pod ok ochulo negi school fees. Oparore ni to odwa ng'iyo wa jatuo samoro to jatuo mothiedho to neno ka samoro biro ka mothiedhe samoro gi nyamburko ne moro. Iyudo ka ok ochiw chunye duto. To laktar kata king'iyo weche mag thieth en gima onego bed ni ichiwe e chuny duto. Mae ma koro ibiro yudo ka samoro kata mana nurses mantiere osiptende giwinjo ka samoro joduoko jotuo marach. Nikech samoro en bende enie gi weche gi thiedh nade achiedh nade momako chunye. Mar ariyo bende ok lakteche te. Ing'e ni gima koro dhi nyime ni ng'at ma hinyore Victor en japiny. Lakteche gi sama wawuoye ni ibiro yudo ka thothgi odhi osiptende gi giwegi. E klinik mag gi giwegi. Makoro kuonde mancha nonego bed ni jopiny gineni jothieth e public hospital sani ibiro yudo ka mantiere gi pharmacist gi. Ibiro yudo ka mantiere gi klinik. Gin ohalgi ohendni gi gidhi mbele. Koro iyudo ka sirikal dhi mbele. Sami neno ka gigo korgi. Lakteche bende go korgi. To sama wawuoye ni thothgi nitiere osiptende gi giwegi. To bende maongo osiptende gi giwegi samoro ong'ere gi lakteche moko madongo. Ma koro joywayogi. Koro gin tich dhi mbele kaka kawaida. Ng'at ma hinyore en jathieth, en jatuo modhi osiptal mar osiptal Oyugis. Modhi osiptal Siaya. Madhi osiptal Migori Ombo. Monego bed ni nuang'o thieth. En dayo ma koro ok nyal Victor. Emomiyudo ka gigi duto nyaka chop kama jotendwa olosie e sector mar education to bende gi sector mar nomiya pimi gi education ochalo gi sikundewa mineno ka bagni chalo mara rangi re CBC kocha to nyithindgi bende ok giter kono e kaka timore bende sector mar thieth ka evita nikech ibiro nuango ni duondo bura mana kaka iwinja wacho cha ma iwacho ni jood bura gi gintiere gi ji e liel e gweng' ka gweng' mana kaka iwinjo wawacho. Gin to kare report mane ma ginwang'o ga weekend ka weekend sama gidhi gikawo mileage ni ne yani e gweng'.
Donge committee mar health nyocha bende oseyudo petition mag doctors gi mana gichako ng'anyo ne. Giyudo mana buche moko masanja gisebedo ka gichoko.
Giyudo gisebet but ok pa ni nitiere kama gisechung' motegno e wachno.
Wan gi chenro moro yedhi mar bunge mar yudo petitions mag jopiny. Nyocha fwenyore kanyo ni gin gi petitions mang'eny. Nde Victor
ingeni
tok doye gi
aparo ni gima notimre ni committee mar petitions no
yes
king your standing orders ma 6th edition ma koro mar mar bunge ma 13th ni
yes
no ket manon nikech ni wacho ni ka petition obiro to kete committee standing kata session of committees go to budho koro committee ni mane gi kende e gima onego be notimo nade
ong'iyo
to sani kidhi pile pile kineno ka speaker penjo ga ni to chairman mar committee no uonge ga vice ne be uonge ga petitions to po kama aparo ni petitions magise ka podho poko bi chopo kata 20
ang'o maduong' Victor ne piny moloyo ka sector mar thieth inyore kendo dhano tho aparo ni mano en kata bed mana ni wan gi petitions million achiel tinyalo kaw gima ket gi tenge
mondo ng'i wachni
makata bed mana ni parliament nyalo romo kawuono kata bed mana nyalo romo over the weekend kata romo gotieno kaka giromo ga to mae gima ne wajumbe nyalo betie piny ma giket gimoro amora kando kendo ne giluongo jatend migao mar thieth Susan Nakumicha giluongo gi jatend jogo ma yes KMPDU giluongo gi ma gine ni to ka tek machalo nade kata ka gitudore to mondo weche mag thieth odhi mbele nikech Victor ing'eyo ni wajumbe gi bende winjo gigi gin gi sirikal gi lakteche temo ok wanyal seyo gi enye nikech en ratiro margi mar dhi e ng'anyo lakini onego bed ni wajumbe konyogi nikech wajumbe e jomoyier gi jopiny mondo odhi e od bura ochwal ywak gi
Koro sani ere ywak ma jopiny ni godo mapek maloyo midhiero momako sekta mar thieth sani. Mm-hmm. Gini samoro jo wajumbe nyalo winjo kochalo mana gimi wache redio, tisome gazette, mm-hmm. kendo inene TV, nyako chopie odi Victor. Kisebedo makori temo ni kidhi hospital tiriembi ni lakteche ogomo, mm-hmm. tionge omenda midhi godo private hospital.
Mm-hmm.
Kanye kakuri biro winjo pek mar gini. Okay. Kuna paro ni onge excuse mawa jumbe nyalo miyo wagodo ni gingi petitions. Kata gibedi mana petitions million achiel, mago nyalo kitenge. Mondo miwangini to ere kaka doctors, dipinyo wacho, nyalo duogo back in negotiating table. Nekech mora mora gigite nyalo loss gimana giwach.
Okay.
Samas pinyo wacho, obolore kendo ringo di itenge, doctors bende obolore ringo di itenge, ere kaka gini nyalo bedo resolved, kada no kubetie mesa, kaka kuro wabetie ni, makuro jilore, ngane miyo nga, imiyo ngane gilweda chel, tichaki mai, kuro jimiyo reto mayore, mano kende egima nyalo konyo, crisis mawan godo kum seche.
Ero kama na enya.
Vio je, ingeni kawono bekata kaka Fred tieko. Ineno kakata doctors mano bedo hired ndalo Uhuru Kenyatta,
yes.
ndalo COVID.
Yes.
Mane gina luf aboro, miabich gi prabirio gachia.
Mm.
Be kawono kuro biro Green Park. Mm. Kawono giwacho ni kano omigi teach ndalo cha. No nyisigi ni gibro bedo PPP.
Mm.
Manyiso ni permanent and pensionable. To nyaka ne migi teach ndalo kama urgi counties.
Mm.
Podi gine contract nyaka sana.
Iru kamano. Wach malita enya mwa mako sekta mathieth nya kwa mgaji wang kaka pile iwa chunyonga gima duong malonge maudichi mwanyoro riro kumano ma WHO osebedo kao keto kalenda mare ni tarika aberio due mano due marangwen higa kahiga penjige mahengo odichi mwotis ni World Health Day maiku machie mwani tugino kenge mage mapenje majoka anyo mag WHO segoe weche magbero weche magthieth mati mwareka pinj Kenya ka osebedo kasungu chendo mar UHC ma ben neno kagima kukwame di mokerot. Bunge mar piny Kenya kaka jowete ose wacho nigi ting mapek. Speakers ariyo gite bedo ni koro Senate bende gini koro mulo nikech health and devolved function. Mondo mi invoke standing orders mag bunge, mondo mi giluong bura moro moyiedhi, mondo gine kaka yalo wach ni mondo japiny obede kod geno. Gisani osuptal ok en mana ot moger kende. Wan kod jochiw thieth e kidienje mopogore opogore kamoting'o bende nyamrerwa. Waka oyueyo waduogo nyakwaro mgaji wangu weche pothoth ka. Tudi kodwa, watch kodwa nito in iparonade kete manaka.